uzoyisola ungitshela ukuthi ngithanda ungithanda 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 ungihlulile umtshalo lo 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 ungihlulile umtshalo lo 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 ungihlulile umtshalo lo lo lo
Uzoyisola, ungitshela ukuthi ngithanda ungithanda. Uzoyisola.